Autorisé.
Mama, 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 mama
say it yes. Naleli. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. J'adore Kiasa, souverain premier. Awa, Jimira, lauréat. Geoffrey Nesbill, Assa Malier, dame de fer. Bijou Poitiers, diamant vert. Bianga dictateur. Allez, oui, oui, serre ma magoumanima. Pelé premier. Ah, oui, oui, serre ma magoumanima. Enis Mbapouya. Serre la serre lele. Serre la serre lele. Justin Yoka. Serre la serre lele. Serre la serre mame. Cabinet A. Chanceux Luther Mekoyo. Maserati. Arnaud Jumbo, héros national. Oyagi Oyebaki. Lucretia Dao.
Voilà, Nations Unies du pouvoir, en Dubai, on a
sombe na yolo pango Balobi kangani soso Dubai Poke bana siga Balobi kangani soso Dubai Wego sale na yoma kamebele na fi Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr commando qui se contrôle toujours l'animation. Bazana Kleboa, Rodio Makonzo.
Come on. soutien en voiture.
Tu fais ça bien.